Oy na 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 na, hedal machel idam gala.
Oy na na na.
Ha 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 ha!